Jaragaraga kugihe bavuze ngo habaye variant ko abari bari vaccinishije basinzikaye cyane abongeye kugwara bari vaccinishije barasinzikaye cyane
twaremeye kwakiriza vaccine zimaze kwemeregwa ariko abahinga bacu abaganga bacu bazoguma bakurikirana abene gihugu bazofata izi vaccine kuri izi vaccine dufise rero nta contre-indication ihari sauf les moins de 18 ans izi vaccine zitangwa ku bafise imyaka iri munsi ya 18 bisigaye umuntu aje kwiteza baramubaza amagara yiwe ingene ameze bakamubaza ko atobaheruka kugwara COVID-19 muri ico gihe baca babanza bakabangira bakazoyimuha mu nyuma.